kati olaba no more heart no more blood from say kutambula
bulungi
naye kati
wanakati
kitegeeza mulumu ebikutte ebikutte kitegeeza emisuwa jyo jiri narod
kawali mukonkobera
akitegeede.